kuva mu ntara ya Ngozi aho yavukiye mu nyuma gahungira mu makambi y'impunzi y'ibihugu bibanyi mu Rwanda, Tanzania, agaheza akaja mu gihugu cha Australia. Fablice Manirakiza ni Murundi yigwanye ko araheza ashika kuri byinshi. Muri iyi myaka itatu ishirine agira amari ari mu Burundi, Fablice Manirakiza amaze kurangura imigambi y'inyubako ziteye igomwe cyane, aranashira imitahe no mu bindi bisata bitandukanye. None Fablice Manirakiza ninde?
Je nitwa Fablice Manirakiza, nkaba ndi Murundi w'umu diaspora, nari maze imyaka irenga 15 mba muri Australia, none ubu nkaba naraje mu Burundi gukora imigambi y'iterambere, na cyane cyane mu gushigikira iterambere ry'igihugu cyacu nkunda cyane. Navukiye ahantu bita Ingozi kumwumba, mvuka mu bihe igihugu cy'u Burundi cyari ko kiraca mu magume, afise imyaka ibiri mu 1993 murazi byabaye, tuhungira mu Rwanda mu 1994 murazi byabaye mu Rwanda, dugaruka mu Burundi aho ibyo twari dufise byose byari byarasambagijwe, turahera kubusa kubw'amahigwe makeyi, mbura ababyeyi banje bose bafise imyaka 8, mba umwana w'umwibarabara mbakamayibobo. Mushikanje mukuru aragenda, wewe ntibyakunze kwagaruka mu Burundi, yaciye ajya kuba mu nkambi y'impunzi muri Tanzania. Icyo gihe rero amaze kumva ko nabaye impfubyi, ahita ntuma ko kugira ngende mbane nawe ko ari karagerageza guhiga ubuhungiro hanze. Kubw'Imana ndagenda muri Tanzania, mba mu nkambi y'impunzi aho nagize ubuzima bubi cyane, hanyuma Imana yugura amarembo turonka ubuhungiro bwo kujya muri Australia, akaba ari mu nzira nashyitse muri Australia, aho nari mvuze ko nari maze imyaka irenga 15 mba, none ubu nkaba ndiko ndaterera mu iterambere ry'u Burundi.
Ibi byo kubaka inyubako za kijambere n'ibindi yabishyitse ku gute? Fablice Manirakiza yashyitse mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2019, niho yatanguye gushyira mu ngiro imigambi yose mubona kandi mwumva. Come and see Burundi Village ni umwe mu migambi myinshi inyubako ya Fablice Manirakiza. Uyu mugambi w'imiliyari 10 z'amafaranga y'amarundi yawukoze afashanije n'ibanki y'inyubako BHB. Ariko ako ni gato muri byinshi Fablice amaze kandi ari kararangura. Umugambi CSB wubatse amazu meza ya kijambere 28 ku Barundi bari hanze y'igihugu. Wabafashije kuronka amatongo vyorushe, kuronka ingurane mu ibanki BHB, wongerana n'abubakira kuva mu ntango gushika baheze ku kiringo cy'umwaka umwe gusa.
Haraheze imyaka irenga 5 ntanguye kwiyumvira umugambi wa CSB Village, umugambi wo kubaka amazu ya kijambere. Ibyo rero nkavuga ati byazanywe n'ukuntu jewe nk'umu diaspora n'aba diaspora bagenzanje, kuko jewe mbaye muri Australia imyaka irenga 15, ubu nkaba nafashe ingingo yo kuza kugira shigikire mu iterambere ry'igihugu. Rero aba diaspora twahura n'ibibazo byo kurungika amafaranga, ugasanga amafaranga twarungitse ntibariko barayakoresha ibyo twayarungikiye, cyane cyane mu nyubako. aha nihereye ko rero cyafata ingingo yo kuza kugira mbi nyishye muri iyo muri cyo kibazo nihereye ko cyasanga rero byakuze hari haraheze igihe rero no vuga ati ribayerekwa kuko murabibona ko ari umugambi urengeye ingufu zanje cyangwa indoto zanje n'umugambi w'uhoraho kuko ni umugambi uri kuri hashtag igihugu rero icyo gihe cyandaza ngira amahigwe nta baranyemerera leta iranyemerera ko shobora kujya gutangura aho bitize gigitega mugabe icyo gihe nshyitse yo ndagira amaetide turagira amaetide ya mbere bacavuga ko ndi umusuma ndi umujene ntubishobora baranavuga ati nyene biranka mugabo hari amasezerano twari twagiye kuvugana na banke dorabita bhb ikiri fondorabita twarumvikanye ko tuzoza turazana abakiriya hanyuma banki ikabaha amadeni tukabubakira icyo gihe rero batwankiye hariya tuca tuza muri miliware kubera hari iki kibanza iyi proje yubatsemo leta yari yaragihaye banke dorabita icyo gihe rero tuca dutangura umugambi byoroshye tuca tuguhera ngaha
hamande y'ivyo Fablice Manirakiza numwe mu batanguje bitoroshe ishirahamwe ry'ubwishingizi ajiko afashanije n'abandi mu myaka itatu gusa intambwaje kugeze ko irashimishije
kompanyi ya asiranse yitwa Jiko duheruka gutanguza kandi rikirakora yo twazanyemo innovation itari isanzwe ngaha iyo bita protection juridique cyangwa legal protection ibyo rero bikaba byaranezereye kandi biranezera kuba irikirakora ku mategeko y'igihugu nta muntu atanguza kompanyi ya asiranse mu gihe giheze udafise amafaranga angana na amiliyari bica biba ngombwa rero ko negeranya abandi bagenzi atani cyasha gihari ari zero ari ide turegeranya rero ndarondera abavoka dukorana ndaja muri babagenzi baba diaspora n'abandi bari ngaha turava kuri zero turashikana mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu amezi atanu turegeranya imiliyari di amiliyari y'amafaranga y'amarundi none n'ubu tugeze ku mafaranga arenga imiliyari di zibiri
ntagishobora kumuhagarika Fablice Manirakiza agira atanguza umugambi wo kubaka inzu zigeretse inshuro cumi n'izirenga abicishije mu ishyirahamwe ryiwe UBAKANATION Group risanzwe rimaze kubaka n'ayandi mazu mu migambi nka Fab Homes n'iyindi
UBAKANATION Group ni sosiyete nanjye ndimo nk'umukozi ni sosiyete twagiye hamwe n'aba diaspora turashyiraho mu nzira yo kugira tubandanye duteza imbere igihugu icyo gituma tuguma dutera kamu abipfuza kuba mu maprograma yacu cyangwa abipfuza ko tububakira basanzwe bifitiye amaparseri cyangwa ibibanza ko botwitura kuko usibye ko bazana amafaranga tukabubakira niyo ata amafaranga baba bafise ubu hari amabanki yatwizeye atwizera dushobora kubajyanamwo akabaha ingurane tangira muramaze kubona mu minsi yeze twaramenyekanishije umugambi wo kubaka amazu y'amapartment inzu imwe izobigeretse inshuro indwi ahantu bita ku mashyugwe munsi ya perezidanse ahantu bita mu gatunguru ikaba ari amazu rero azobaje nk'akataraboneka ngaha mu Burundi proje izoba iri muri valere y'imiliyari di zirenga cumi n'indwi kandi bikaba bimeze neza kuko ni proje dukorana n'amabanki lokale kujya mwabonye twagiye turakorana n'amabanki ku maproje ya mbere ni nako tuzokorana zozo biroroshye kuko umukiriya atanga ibice cumi ku ijana ayandi nayo akaronka ingurane ivuye muri banki urumva rero ko ni muri ya nzira yo kugwiza akazi muri ya nzira yo kubaka Burundi kuko ngira urabyumva ni proje izomara imyaka ibiri ni proje izotanga ubuzi kuri zijya za mbere novuga ati nagiye ndavuga ko twatanga ubuzi bw'abantu barenga amajana atanu ku munsi iyo yurumva ko ari abantu barenga ibihumbi bitatu ku munsi
ishyirahamwe UBAKANATION Group rizokora rifashanije n'amabanki yandi yo ngaha mu gihugu cy'u Burundi intumbero ya Fablice Manirakiza ni uguha uburaro bwiza abarundi bose no kubaka Burundi bwiza